When she came to you, uthe ufuna ni vele for amakeke.
Amakeke, usisi, uthe uthanda I red velvet. Le elphezulu I red velvet, ngaphansi I vanilla. And then lawa leli engwamixile la ngamixa I lawa kune carrots la ne chocolate
ngimtshele ukuthi ngicela ukuthi angenzele ama flavor la kuyiwona engiwathandayo like I red velvet carrot cake ngase ngithanga ngedela ke nje amanye I vanilla ne chocolate
hema kodwa wami
yebo
Caba ufuna sibene sama bodies ne?
Yes.
Awufuni nje
ufuna sijebe.
Hey, awufuna sijebe mntasekhaya. Ufuna siqale ngeyiphi flavor?
Ngithanda siqale nge red velvet.
Okay. Hey, and red velvet is a firm favorite. Yo. Ndine sugar hayi bukhondwe njalo sana zimnandi zonke mangibona mangibheka nje yabona kuthiwa ukudla kumnandi mabethule
yabona
mabethule mabethule yazi ukuthi nje iyangena nje kamnandi
mangibona ikhekhe lami manje ngiyajabula kakhulu ngithe noma ngilitaster ngilizwe limnandi kakhulu